We are in Bella, put a come to be a good chasing. I was the next son, yeah. I grew up in the rich family, you know what I'm saying? I didn't
see with a touch of booty America. No way, I require a movie you could quit in with America. Now we wait a ha.
Murambona jimu nditwa mani ndumugaba aha pita banabi nakobwa batatu yam ariko rero ndabagire bashinga na imwe mudakunda kunyumviriza turi kumwe na Mr. Pereza akandi mana cyane na mama yabona
itukunda
igitabo cy'indirimbo ciwe cy'Imana
yabo cyayo itegeka yuko dukundana cyonga n'indimi kugira ngo tutoce mu bwami bw'ijuru.
Hapa tunamuona mwenye Judita. Anasema pale mbie mbie gwente. Ya. Alipofika pale Marekani kajua vile kuchukua anaweza kunifike pale. Nilimpigia kabisa, nilimpigia gata. Kuko ndo mkao mwanzo naja. Ye.
Kama jibana alivuga yuko. Mubaha ni ngama tiko y'Imana abivuga.
Ye. Mwana pasi. Mudoza. Na kibazo kirimo.
Ya.
Ha, kibazo kirimo. Ariko rero ndababwiye sha.
Ntacyongutoki tugisahira kuri
weli tugitoki tugisumbaye cyane.
Umusilamu ni wa ingurube kuko umukirisu ntiyo ingurube. Ingurube Imana ntiyayikunze. Yasanzemo o Muhamedi asurura. You know what I'm saying? I'm talking about that. Yeah.
About that. You know that is your name, man. That is your name, man.
I'm
talking that. That is your name, man.
This ndiye nyimbo, nyimbo ya Marekani. Hao watu wanapenda kwa sababu wako walitoka Burundi kuja Marekani kuangalia mambo ya shule kusoma ili waangalie kama wanaweza kupeleka nchi ya Marekani.
Chanji muramuzi mnapoja bani yo bagiye kuko bende kutenda ai kore tuni ngo ni kuna kihasi ari ni mikozi ni kuna kihasi
ni kuba muri ne na charaba arazi kumukunda jina la wa mukunda nkuko mukunda na nyina ni kwa mukunda
yesu ngiye me bonye ngo ne.
Yanditse ngo uhemukira umwana kuko Imana igukunda gumana n'umwana nyina na wazoza.
Nyina na wazoza
kuko Imana igukunda uzoro nk'ubundi umunyamerika ntabwo akunda abanyamerika akunda biwacu bo muri Afrika.
Imana nayo ikunda bayo.
Ikunda bayo kuko bayikunda bakunda ijambo ryayo.
Baramukwaza za Bibiliya
kumbe naho mu mitima yabo aramabingira y'inkazi
bahise
muhira bagakora ibindi bitazanye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga.